Uyohane isahluko sesine. Ithe ngoko inkosi yakwazi ukuba abafarasi bavile ukuba uYesu ugqithisile kuYohane ngokwenza nokubhaptiza abafundi. Nakubeni ke uYesu ngokwakhe ebengabhaptizi, bekubhaptiza abafundi bakhe. Yalishiya yona elakwaYuda yabuya yaya kwelaseGalile. Ibimele ke kukuthi icande kwelamaSamariya. Ifike ke emzini welamaSamariya ekuthiwa yisikare, kufuphi nomhlaba awathi uYakobi wawunika uYosefu unyana wakhe. Kikaloku umthombo kaYakobu ubukhona. Uthe ke ngoko uYesu ebulalekile kukuhamba, wahlala enjalo phezu komthombo ilixa ngathi belilele sithandathu. Kufika intokazi yelamaSamariya isiza kukha amanzi, athi uYesu kuye, "Ndiphendisele." Kuba abafundi bakhe bebemke baya kuthenga ukudla emzini apho. Ithi ngoko intokazi engumSamariyakazi kuye, "Uthini na wena ungumYuda nje ukucela kum into eselwayo? Ndim ngumSamariyakazi nje, kuba kanabudlelwane amaYuda namaSirayeli." Waphendula uYesu wathi kuyo, "Ukuba ubusazi isipho sikaThixo, nokuba ngubani nalo uthi kuwe, ndiphendisele, unge ucele kuye wena, wakupha amanzi aphilileyo." Ithi intokazi kuye, "Nkosi, akunanto yakukha, negqula linzima, uwazuza phi na ke amanzi aphilileyo lawo? Wena umkhulu yini na kunobawo wethu uYakobi, owasinikayo igqula eli? Wayesela kulo yena nabantwana bakhe nemfuyo yakhe." Waphendula uYesu wathi kuyo, "Bonke abasela kula manzi baya kubuya banxana, ke yena othe wasela kuwo amanzi endiya kumpha wona mna akasayi kuza anxanwe naphakathi. Aya kusuka amanzi endiya kumpha wona abe ngumthombo kuye kwamanzi ampompozela ebomini obungunaphakathi." Ithi intokazi kuye, "Nkosi, ndiphe loo manzi ukuze ndinganxanwa ndingeze nokuza kukha apha." Athi uYesu kuyo, "Hamba uye kubiza indoda yakho uze apha." Yaphendula intokazi yathi, "Andinandoda." Athi uYesu kuyo, "Ulungisile ukuthi andinandoda, kuba ubunamadoda amahlanu. Onayo ngoku asindoda yakho unyanisile ukutsho." Ithi intokazi kuye, "Nkosi, ndiyabona ukuba ungumprofeti wena. Oobawo bethu babenqula kule ntaba, nina ke nithi iseYerusalem indawo apho abantu bamelwe kukunqula khona." Athi uYesu kuyo, "Ntokazi ndini, kholwa ndim ukuba kuza ilixa eningasayi kuthi nakule ntaba naseYerusalem nimnqule ubawo. Nina ninqula eningakwaziyo, thina sinqula esikwaziyo, ngokuba usindiso luphuma kumaYuda. Kodwa kuza ilixa nangoku selikho xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya nangenyaniso, kuba ubawo ufuna banjalo ukumnqula. UThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngomoya nangenyaniso." Ithi intokazi kuyo, "Ndiyazi ukuba uMesiya uyeza ekuthiwa nguKristu. Xa athe weza yena, uya kusityela izinto zonke." Athi uYesu kuyo, "Mna ndithethayo nawe ndinguye." Kwathi kwangoko bafika abafundi bakhe bamangaliswa kukuba athethe namntu oyintokazi. Noko ke akubanga khonanye owathi, "Ufuna ntoni na?" nowathi, "Yini na ukuba uthethe nayo?" Yawushiya ngoko umphanda wayo intokazi yemka yaya ekhaya ithi ebantwini, "Yizani nibone umntu ondixelele izinto zonke endakha ndazenza. Lo akangebi nguye uKristu yini na?" Baphuma ke ekhaya baye besiza kuye. Ngeka loko, kweso sithuba abafundi babemthandaza besithi Rabi yidla, utheke yena kubo. Mna ndinokudla endikudlayo eningakwaziyo nina. Babethetha bodwa ngoko abafundi besithi ingaba kukho omzisele na ukudla. Athi uYesu kubo, okwam ukudla kukuba ndenze ukuthanda kowandithumayo ndiwufeze umsebenzi wakhe. Anitsho na nina ukuthi inyanga zisene kuze kufike ukuvuna. Yabonani ndithi kuni, waphakamiseni amehlo enu niwakhangela amasimi ngokuba asele mhlophe ukuba kuvunwe. Novunayo wamkela umvuzo abuthele iziqhamo ebomini obungunaphakathi ukuze nalowo uhlwaleyelayo avuye kunye nalowo uvunayo. Kuba likule nto ilizwi elinyaniso elithi omnye uyahlwayela nomnye avune. Mna ndanithuma ukuvuna oko ningabulalekalanga kuko nina. Abanye babulalekile naza nangena nina ekubulalekeni kwabo. Ke kaloku kwakholwa kuye into eninzi yamaSamariya kulomzi ngenxa yelizwi lentokazi leyo yangqinayo yathi, undityele izinto zonke endakhanda zenza. Akufika ngoko kuye amaSamariya amcela kuba ahlale nawo. Wahlala khona ke imihle emibini. Into eninzi yakholwa ngakumbi ngenxa yelizwi lakhe. Kanjalo babesithi kwintokazi leyo, asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakho, kuba sizivele thina ngokwethu sazi ukuba inyaniso lo unguye umsindisi wehlabathi, uKristu. Ke kaloku emveni kwemihla emibini leyo, waphuma khona wemka waya kwelaseGalili kuba uYesu ngokwakhe wangqina ukuba umprofeti akanambeko kowabo. Xa nikweni ngoku wafikayo kwelaseGalili, bamamkela abaseGalili abebezibonile zonke izinto awazenzayo eYerusalem emthendelekweni kuba babeyile nabo emthendelekweni. Wabuya ngoko weza uYesu eKana yelaseGalili apho amanzi ebewenze iwayini, kwaye kukho igosa lakomkhulu elithile elinyana wayesifa eCapernaum. Ndithe lakuva lona ukuba uYesu uphumile kwaYuda, wafika kwelaseGalili laya kuye lamcela kuba ehle amphilise unyana walo kuba ebeza kubhubha. Wathi ngoku uYesu kulo ukuba anithanga nibone imiqondiso nemimangaliso, anisayi kukhwa nikholwa. Lithi kuye igosa lakomkhulu, Nkosi, yihla engekabhubhi umntwana wam. Athi uYesu kulo, hamba uhambe, unyana wakho uhleli. Wakholwa umntu lowo lilizwe walithethayo uYesu kuye, wahamba ke. Ke kaloku akubona ukuba usele sihla, izicaka zakhe zamhlangabeza zambikela zisithi, umntwana wakho uhleli. Wabuza ngoko kuzo ilixa aqale ukuchacha ngalo, zathi kuye, izolo ngelixa lesixhenxe yamyeka icesini. Waza ngoko uyise ukuba bekukwa ngelo lixa abethe ngalo uYesu kuye, unyana wakho uhleli. Wakholwa yena nendlu yakhe iphela. Lo mqondiso ke wesibini wawenza uYesu esele phumile kwelakwaYuda, weza kwelaseGalile. Amen.